Yeah. I got Israel on this. And we care, Macky2. Sing song for them, man.
Kutala watekanya. Papo kulanda ukuzanda zanda tawaka sange kutishinka baratala watekanya eli watampapo kuvoka ukuzanda zanda tawaka sange kutishinka.
Let's go, let's go.